Of course, my name is Ami Pro, the MC, the electricity, the MVP, ambassador of ghetto, voice of money. Ini Ami Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu wa mbere kuzara kuri kirani bikugwa video se dushira kuri Ami Pro Show 257. Nizera neza yuko mumeze neza, nizera yuko muri benshi muri kumara dukurikirana, nizera yuko mwiteguye kuronka makuru twabateguriye no musi kuri Ami Pro Show 257. Ku ruhande rwa kabiri, of course, ndi kumwe na CC da Silva, turi kumwe kandi na Landry, ini Ami Pro Show 257. Uno munsi nifuje yuko tuganira kuri double album canke album zibiri za MMP, Mugani Desire, imwe yitwa Desideratus, indi yitwa Legendary. Ni album uko ari zibiri zategerezwa kuja ku mugaragaro, benshi muravyibuka igiteramo cyari kubera mu kigo ndangamico cy'abafaransa, ariko mu nyuma igiteramo kiza kwegezwa inyuma, mu nyuma kiranasiba ico giteramo cyategerezwa kwerekanamo album zibiri za Mugani Desire, Desideratus hamwe na Legendary. Muri inondwi nyene turimo mu kwezi kwa munyonyo, biciye kuri ku rubuga ngurukana bumenye rwa Big Fizzo MMP ndetse no rwa Bound to Boy, tubona post ivuga ati le 26 novembre 2020 kubisaha zita ndatu dijoro no kuvuga minuit, Desideratus na Legendary will be out in all digital platforms. Bisigura yuko igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi kwa munyonyo uno mwaka nyene turi mu isaha 6 dijoro niho album zibiri za Big Fizzo zizoja ku mugaragaro ku ma platform yose asanzwe adandaza umuziki. Muri Desideratus tuzosangamo indirimbo nka Sibeza, Yufye, Iyomba, Stain, ni wewe, na arikume na Koli the Magic, Magic Soldier King Gorongoro, tuzo sangami dirimbo yetukwa Konzi, Timo Monk, Guyanje, Sugua, arikume na Ellis Boy, Double J, Kiriku, Akili, tuzo sangami dirimbo Tigita, arikume na DJ Israel, indirimbo Iri Joro, nindirimbo Adonai, nindirimbo chumi na zine, tuzo wazigize, ino album Desideratus, mugiye muri Legendary, tuzo sangamo indirimbo Uwusa, ya Big Fizzo, You remix ari kumwe na B-Face on the Flow, Akabonge ari kumwe na Jean-Pierre Nimbona Kidum, Ndahari Another Chance canke Amahigwe, Buhoro Nacica, Urukundo na Lamba, Mola Kakulu, Million Face ari kumwe na X Factor, muzika akora muri New Era Entertainment, Big Head udakora, Kokoroa Kokota ari kumwe na Ellis Boy Machine, Double J na Kiriku, na Dramati, mudasanga indirimbo yitwa Pale ari kumwe na Lina Blanche, Iri Joro featuring Fabilove, Adonai ari kumwe na Prince Mushindi na Big Zoe, Gondama n'indirimbo Ndagukumbuye ari kumwe na Magic Soldier aka King Gorongoro. Iyo niko niko indirimbo zo zigize album yitwa Legendary hamwe na Desideratus, mwumvise ngene zizoba zitwa. Nuko rero ni indirimbo zakozwe n'abahinyanyuzi nka End of Mike the Machine, Peniel kuva muri Bomb to Boy, X Factor muri New Era n'abandi bahinyanyuzi bagiye batandukanye, mu gihe amasanamu yakozwe na John Elar kuva muri Bomb to Boy. Mwiteguriye gute album zibiri za Big Fizzo, Desideratus na Legendary? Uraja muri comment ugire icho uvuze kuri Legendary no kuri Desideratus, tubwire indirimbo urindiriye kumviriza. Of course mwari kumwe na Ami Pro the MC kuri Ami Pro Show 257. Ku ruhande wa kabiri nari kumwe na CC the Silver, iyi ni Ami Pro Show.